Badziwe online TV.
Tikulandirani Badziwe online TV.
Moni kuna kuli konse kumene inu muli.
Pano takubweretserani kulankhula kwa Aponi Kalinto. Takhalani pompa kuti muumve kuti kodi Aponi Kalinto alankhula.
Alo ajimwene. Alo. Mukundimva? Mwazuka bwanji kumeneko? Iyo indazuka. Maimba tu ndaona 10 missed calls. Pepani ndietu cinema mva. Ndiri tupacha ku convention ya MCB. Ndiri konkuno ndi kujokera Phase Day. Ndiri ku BICC. Ndi chifuka cha Phokoso cinema kumvani ayi ku cinema mva kuti mukuimba. Yamwene kuno tunde kwanona tu kwanona madiba mune na kuopa ineyo kodi inu ndikamakuuza nikuti ine ndine the DC mwana wopya kwambiri si makhulupiri right ndili konkuno kuchokera first day usiku ntango choka kumatemo kuja nafikira tu kuno kodo. Inu pa TV simukumandiona. Simukandiona ndayandika natu ndi atola nkhani ya Times wotu. Itu ndili pamene po zonse zimene zikuchitika kuno zonse. Motero kuti apapa usiku jango chita suspendi kuti so voting yambike mamawa wale wa Saturday. Mipando ikulu ikulu ndeye yapangika kale. Kuno ne andu avota jimwene ndipo pamene ndamuziwa ine kuti delegate siwamasewera ndi delegated mwina chizungu chijanango lakwisa kuti delegate anthu amene wakhale ma delegate chifukwa anthu awatu alibe zokuti ati uyu anani mwesapo mkaka nthawi ina ache iyo awali kati ya polisi kapena ame amene amalumbira kuti zivute zisavute kuluma yanga atani mwesa nkaka ineyo ndiza amanga bebasi amwene tukuno ndi anthu agwa anthu onse amene akazitama ndipodi zija amanena kuti akulu amanena kunena kuti inu awele nipo zijandwa manena kuti wandali usama mkulubirire usaza mkulubirire so ndaziona kunotu ma delegate nde asanka anthu nde agwesa anthu kunalibezo kuti ati uyu ndaina cha namba wanditholera po ndalama ai anthu kunali kutshola kutshola kunalibezo kuti ati uyu atikhaya wandigulirapo njinga amwene tu anthu agawa njinga tu kuiyasa njinga kuiriza kumalira kuti vitu njinga tu njinga vitu anthu aluza njinga anthu aluza mabilioni ndipo mwina kuno kumene ndazionera ineyo kunali bwino mwina aso awa a president wakanangolamula kunena kuti madokota apite mmanjimama omwe anthu amenewa chifukwa osalephera awiri atatu BP agwa nayotu kunalibezo nyengerera kwaditu kunali kuchezeratu pakana a president ndo anali konkunotu itu a president achezeratu ndipo ndizimeneso anthu amanena kuti ukanakhala kuti ulo kuchikangawa kunapangika ngozi kuja a president anachezera chochi zili tu bwino ngati ine nimaziwa kuti uwo angachezere koma amwene ndalama ndizoupsa kwambiri achezeratu pakana mbembembembe konkuno kuti nthawi ija magesi amazima apa anthu akunena kuti nthawi imene ndi pamene ena ache aberedwa mavoti nthawi imene jatu ali konkuno atangotuluka kumene panjatu zigali moto zawo zija zimakhangati nyumba zija zinali konkuno awene ndetu anthu ngati a blanta ya mulanje anthu amene anatenga makosta ma minibus kukweza anthu kumakamwesera mafuta pa round about ya jireka ose agwanawo ose kulibe tu amene delegate ndiopsha kulibe zokuta uyuyuyu amene ndi neneri uyuyuyu ati ndi minister kunalibeza chisoni tu ma delegate kunalibeza chisoni nde aangamba tu aangamba ukamamvesera nkati mwa kunena kuti awawa kumulanje wa mwatichani awana ambisa jipani jao agwanawe apeza 90 nanga waku mangochi waku mankibewa agwanawe ali kwa wene amwene nipo amwene maderi gezi ni andu opanda chisoni amwene andu opanda chisoni kulibe zokudati ineyo masu wanga ndi akulu akulu ndende kama yangana maderi gezi haopa ai awele winigo winigo inatwaza nipandido amwene ini niliko nkuno niliko nkuno mukama yangana pa TV bo mukumaona kuti muholo mumukuwala etu yetu zama gisizu ndi kupanga ndine etu andu wakungoona kati ndine technician saa kuzua kuti ndi kubwela kuti ndi zawa ngalule ndi ngalulira kukuno ndi kungalulira kukuno meni hakupangira achina Brian Banda o achina uje ni amsisha o oseo 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 arayana chunga mafana hazo ni yaki andu wakungoona songa tinanenda bwela kuzagira chitu amwene ndi kwa vuta tu kwa vuta kuwaona enawo enawo amene analia SG wo akugona ungozi wakuti apa ndi basi tu mwana wakana pala basi apapa ndi pamene ndaona ine kuti maudindo osankhidwa si abwino kuli bwino munaso kulembedwa ntchito koma maudindo osankhidwa si abwino amwene kuno ndiye ziliko kuli anthu ena kuwaona kuti inu kale ndi kale munalibe ndi ndalama ndi kale lero ndalama mwazipereka kwa anthu ndipo to ndalama zimenezi azaziliratu koma chita kumanena kuti ayi ine panopa andibera andibera chikhalire ndicho iwo munthu kuziwa kuti unali kwa singanga ena atu agona kumanda mmene amabwera kuno kwa atagona kumanda kwa 5 days akugona kumanda ena akusala zakudya enawo atapita kukatenga kavuluvulu kunena kuti kavuluvulu abe mavoti mwahomo abe mavoti mwa anthu ena mwaike mwacha ena ndiye kunali kusemphanisa zizimba chimwene ndi anthu amatenga delegate amatenga voti yacho ndi kukaika pando kuti siwaje ena ndiye anawuzira kuti mungodula khosi la nkhuku mumwe magazi achewo iniyo mukukawinda basi oti asinganga onse amene anapereka mankhwala kwa anthu amene amakandidate asinganga tu ambiri azimisa mafoni awele DC ndipo awele ineyo ndaziona ni maso kutako ndangochoka ku blanta ya kumademo kuyenda straight kubwera kunoko kuti ndizazionere ndeka ndi maso chifukwa chene sina mafuna zona mizidwatu mwatiba ndiye akhapana tukukhapana kukhapana wina anachita kutumiza ujeni anachita kutumiza Land Cruiser yache ndi anyamata pakana anamugwira nyamata wina waku blanta kukumenya kumanena kuti amene yo watumizidwa ndi achimwendo kuti azabere mavoti tuwe abwene anthu aona pa ground amene amagwira ntchito ili kale phunziro kwa anthu onse andale kunena kuti si onse amene amakuimbira mmanja amene amakukonda ena akamakuimbira mmanja kumanena kuti iwe ndiwe chorani iwe ndiwe weka iwe iweyo iwe ndipatali iwe iwetu iwe vitu iwe vitutu watigulira njinga iwe iwetu iwe simasewira iwe ndi mamuna wankulu tu iweyo iweyo ndiwe na matrauza kulibe so trauza imene imakongola kuposa yako kumalai kuno uziwe kuti angokunamiza ango guna miza kutero ku 2025 chisango so chikubwera chi ziza khalaso jojo anthu azana mizidwa oloma MP mizimu akuma uzidwa kuti bwana ino ndamene mukubwerezatu bwana ino ndino nokatu inoyo akajoka pamene bazina kuti bwana ineyo ndrama ndilibe ndikhanizeni ndi ndrama ena na mizidwa muzipani mukumanena kuti iwe ndiwe ko mani ku ndiwe weka ko yambisa jipani chako lero kuli zi awele simukuona na jina bwagana kusasa mautu kusasa maundu kukondwerera amwene kunondekwa koma BICC kuyangana o jambula atolankhani ndani nduna zaboma amwene zili ena wangu atangokhumbatira pei manja awo kumvesa chisoni kusala pang'ono kumauza a president kuti a president chonde ngulamulani kunena kuti ine mpando wanga ukhale omwewo ne munthu aje ndi chakwera kati chakwera atangobwera kuwakhazula kunena kuti enanu mapangira a kampeni ndalama ineyo sindimafuna za chibwana ndipo chipanichi anandisankha sinu kuti ine ndiwine palibe wina amene anandiwinisa ni Mulungu inu Mulungu akamunyoze olalika munu olalika waje walalika zaka zonsezi kwa semblezi amaine kundi jani walibi anga ligwire kundo kundi ni mkwana anga nika kundo hile hasta zizika teki kundi ito ulumene ni mabida kublanta ya mwini kumatemo kuza ena anali pa matanki anyamata ena anatumizidwa kuima pa wakawaka ena anaima pa 6 miles chino chikudusa osi hamango gona basi ata mafuna funa kalioni apa azipani ena mutengerepo punziro mutengere punziro zimene zachitika kunoko kujeni ku BICC matama sikanthu kumakhala bwino ndi anthu chifukwa tolo munthu utakhala ndi ndalama zochuluka koma ngati sumakhala bwino ndi anthu anthu sanga kuvotere analipo ena olopa misonkhano akatumbwa nthawi ina ache kuti ena kuti ine ndine wa ndalama ine ndikoza kuphika nyemba mmigolofolo ndi ma 500 koma analephera sibwino kumatumbwa inuso a DPP amene mukupita ku convention yanu inu madelegates mutengerepo zimene apanga anzanu a MCP sana aone kuti ati uyu ni minister uyu ndi woopsa ali ndi maso akulu kapena kuti wina aje ali ndi unyolo amakhala ndi unyolo wa unyoloyo amugwesatu wa unyoloyo choncho inuso a DPP ndi zipani zina afford kandani a UTM mukasankhe osasankha kuti ati uyuyu ati kandani mukasankha anthu amene atayathandize chipani chanu mutengere zimene zapanga madelegates akuno ndipo mmene zachitikira kunoko akanakhala kuti andale ndi wokumva bwezi pano ziko lilibe mavuto bwezi pano nkhani za corruption kulibe bwezi pano nkhani zokuti anthu alembedwe ntchito kumaso wa ntchito kuno kulibe mankhwala muzipata alimo zimene zachitika kuno ndi chisanzo chachikulu a lesson to politicians osamakhala pa matama kumapanga matama mukamuona munthu wakumuzi kumamutenga ngati manyi munthuyo lerotu anzanu awawa agwesedwa inuyonso azipani zina matama sikanthu zokhapanakhapana ngati zachitika kuno ngakhale atolankhani ena akunena kuti aye chisankho chimene chichayenda bwino ndipo convention yabwino akunama convention sinayende bwino kunoko anthu akhapanako kuti ngati anthu akhapanako ena pakana kukomoka kumadawe kuti mmene amaonekera awa akakomoke matama uzaya jama paka mazokolo paja akakomoke congratulations Richard Chimwendu Banda congratulations Agotani Hara congratulations Jesse Kabwira pepani nose pepani amene mwale pera ine sindi kuona kuti uyu ndi wakumulaje uyu ndi wakuchani achiwene basi tilagulana tilagulana baba tifuna ndikasambe tije inetu ndikugona mu BICC momu lero lindi pamene kuli kamute mute zose zita lero okomoka akomoke omenyana amenyane odwala adwale ngoma yolira kwambiri simachida kuzweka chidini chopanda mukando chimapanga phokoso lero mwang'ambidwa mwazozoledwa ndipo anthu mwacholedwa mwavundukuzidwa amwene dedicated alibe kuti awa ndi amayi anga adani mwezapo mkaka mkaka ujama utenga amwene ndikuutaya bye tola nachimwene kuchikwawako kuli wino kwa japananga kampeni yabwino achimwene bye
uku ndikulankhula kwa Abon Kalindo mene alankhulira lero Abon Kalindo tikupemphani zoona kuti inu amene mumatsatira chano chimenechi cha Dziwe Online TV mukhale ndi kupanga comment mupereke comment pa zimene iwo Abon Kalindo alankhula kapena kuti uthenga umene atibweretsera lero lino kuti kodi mukuona bwanji ndi wothandiza bwanji maganizo anu ndithu amakhala othandiza kwambiri komanso osayiwala kupanga like komanso kupanga share kuti anzanu ena amene mwina adalibe mwayi woti nkutha kuti voice kapena note ya Abon Kalindo tikayipezera kuti ndiyeno pano ndipo ogawana ndithu maspecial amenewa ndichonga chiona kuti tizika well equipped pankhani chokhuzana ndi information imene makamaka imene kudali kovuta kuti tiyipeze pala anthu ena amayipeza mosavuta ndiyeno pano pa Dziwe Online TV tikuti zikomo kwambiri mwakumanonse.